Kia ora whānau, ko nene kupu tēnei, anei te rere ngā kōrero o te wiki. Karawhiua, karawhiua, give it heaps, give it heaps, karawhiua. Kia ora whānau, and don't forget to go to our webpage, www.turangifmmedia.com, and you can catch up with me with all the kupu on our website. Kia ora whānau, he pai tō kupu.
Te Kupu o Te Wiki, proudly brought to you by Te Taurāwhiri and Tūranga FM.